Can you stop complaining, Sky?
Completing is Sky View.
Sky is complaining. Anataka kuachiliwa.
Suachiliwa Sky ni wana.
Macho yake bado inalia.
Inalia bado.
Utafutie dawa yake ya meno.
Sky.